Reka kurira ahubwo humura kuko ivyo ubona nivyigiye gito iravuga iravuga iti nzakukomeza nzobana nawe gushitsa reka kurira reka kurira ahubwo humura kuko ivyo ubona nivyigiye iravuga iti
Sandrine batanye no kumunyuzura Sandrine
Nukuriza miniko ndakomeye ntivigeze bimbabaza bijya bintu jewe ahubwo nasubire nakandi mubwira subire
binyemerere binyemerere ndabyibutsa aba
ebyibutsa
Sandrine yakoze ikiganiro acavuga ati abantu bose
sinovuga Yesu urikunda ko mvuga Yesu nshonje
subira matwumve
urikunda ko mvuga Yesu nshonje
Dibi
urikunda ko mvuga Yesu nshonje
urumva ubu amuvuga kubera haze ubuvuga Yesu haze babyita kudambwa
turakeneye amafaranga kugira tuvuge Yesu
ariko ndabitahura impamvu yaravuze ibi bintu iyo abitwa abakozi b'Imana batanguye gushingiza organization zo gufasha abantu baca batangura gukina imitwe yo gushaka amafaranga kugira ngo berekane muri rubanda ko bariko bafasha abantu mugabo bobo bagomba kwifasha
ivuga butumwa udafise amahera ntirikunda
urumva mbere hatarafise amafaranga nta mana yakorera bujya kwari kubahenda
aho rero hari umuntu acyavuga ati acakata amasegonda 18 gusa yako gusa acavuga ngo aba bantu rero ngo bari kubo barasabisha impamba y'umunsi
nimwovuga Yesu mushonje ikibazo cyakiza nga gusonza gute
TV
yes amahoro y'Imana bari namwe bakunzi ba Isaac TV murebo no musi impamba y'umunsi twayiherekeje ni Kamikazi Sandrine ikogwa cyiza cyane bagiye gukorera abana basanzwe baba mu ntara ya Muramvya neza neza na Majahe
aha ni mu
kibogoye okay nice murabona rero nashimye ko ndamuvugisha Sandrine nukuri amazi gihe vraiment ngaha mu Burundi arahatevye kwerekana Imana ishimwe antuka ariko urabona ko aticaye ari mu bikorwa Kamikazi ndakuramukije Imana ishimwe ko suye kukubona ridrakanza da ni sawa mama
ni sawa ndashima Yesu
reka tugire ko Kamikazi Sandrine baba benshi shaka na mutahura bana muzi reka tugire ko nakazina
nitwa Agnes Vyizigiro
Agnes Vyizigiro kenshi ndakunda kubabonana na Sandrine usanzwe ujeje wiki muri staff ya impamba y'umunsi
mu mpamba y'umunsi jewe ndi cegera cya Kamikazi Sandrine ego
sigura aho Kamikazi adahari wowe urahari
tuli Elia na Elisa
hosha sawa sawa Kamikazi uno munsi mwafashe initiative cyangwa se mwihaye intumbero yo kuza gufasha runo rwaruka abantu bana mwabahaye ibintu byinshi antuka amakaye menshi akwiye birato nabonye uniform zo kwishuri amakaramu amakreyo eka n'ibindi bitandukanye byangombwa byose byo kwishuri mwabihaye abana bangahe byabatwaye uburyo bungana gute atari banga
twabihaye abana 52 hanyuma uburyo no kuri oya reka tubigumize aho nyene
ako uko biri kose n'amafaranga yatanzwe ano mafaranga cyangwa se buno buryo nabwo nibanga nitwomenya ubwa vuba
oya sibyo twobivuga amafaranga ni twebwe uko turi babiri nitwe tuyatanga ibikorwa byose turi ko turakora ni twebwe abava mu mufuko wacu ngirwa ko nshimira na Violette du centre dukorana ku kazi yashigikiye bano bana hariho ico yatanze ari karanyumviriza Violette Imani iguhe umugisha
okay sawa Nenga kubera ko turi mu bantu ari ibintu byinshi nakubaza ariko ntacyo bitwaye Kamikazi Sandrine uno munsi uje mu kibogoye wafashije abana 50 barenga ku buryo bwawe ku mafaranga yawe inyungu okay ni kikoko cy'Imana turashaka guhembwa n'Imana ariko inyungu rero personnel cyangwa se inyungu kuri company yacu ni iyi
inyungu turayisanga muri Zaburi igice cyaho cya 41 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri aho havuga ngo uzo kwitaho umworo Imana ntizomwemerera yuko abasibiwe bamugirira uko bagomba iyo niyo nyungu
mu majambo make imwe mu nyungu mu byo twakoze kuno munsi abansi bazo batubonye bazokwiruka ntibazotuvogera bivanye n'ibikorwa by'Imana tuguma dukora nibyo cyaza kuvuga
ntibazotugirira uko bagomba okay. Hata kama wakifanya ariko hawatafika
okay. Sawa. Baba lek twabiyagiye hiyo. Ariko menga muri Burundi mwahatevye ubu. Ni bikugwa nyine mwari murimo canke hari ibindi kumbere tutabonye mu nyuma mwagiye muracamwe ariko murakora.
Twari mu bikogwa nde twarimo kandi no ngaha murabona ko turi mu bikogwa. Ego.
Sawa. Abantu rero barakenera burya ariho ndibuze ndibwiganye kami. Benshi barambaje ati ni kuri turakeneye kwifashisha kamikazi turakeneye kukunjira natwe mva turumva ko twoba hafi yiwe nimba ari by'uburyo natwe tubishyiremo nimba ari biki tufashanye ibyo byose dufashanye twese muri rusange ariko akaba bavuga ati barakeneye like kwifatanya nawe ariko kuronka biriko birababera ikibazo kamikazi dutange inzira iri direct dutange inzira idushikana iwawe tugushikira
jewe kunshikira biroroshe cyane hariho umudirekta yarasanzwe arongoye kino gikorwa ngaha mu Burundi aho uwifuza kugira icyo yokora na icyo yokorana n'impamba y'umunsi turakira ibyiyumviro by'umuntu hanyuma hariho abantu bavuga ngo kama imbega twokorana gute canke twokuronka gute ivyo nivyo mu mpamba y'umunsi turiko turategura uburyo tuzokwakira umwe wese n'umuhamagaro wiwe abambere tuzokwakira wa muntu avuga ati ndifuza gufasha intara iyi niyi uyo o arashaka kwifasha kigira akazumara n'imyaka 10 atamenye n'ivyabayemo uyu urumva afutanga ifashanyo akigira tanga datanga biva mu mutima wiwe hariho n'uwundi avuga ati ndifuza kuba uw'indani umuntu w'impamba uyo iyo tuduze adugana natwe iyo turize arirana natwe iyo turyohewe aryohagwana natwe iyo bano bana urabona bano bana turifuza ko bo abana b'impamba y'umunsi hamwe tuvuga ati bano bana n'ukuri nihahere nk'amezi atatu tutagiye kubaraba kuko aba bana ndabwire bakiri bato akaba ari imfuvyi hakaba hari abantu bariko baratinja hakaba hari abantu bariko barata unabona abantu bangene bambaye vrema ahibujumbura mu tubitsi muzu zo kwambika abano bana mu gihe hariho ikigwa impamba y'umunsi turafise biro ushobora kuvuga ati basi zino mpudu jewe mu konda zita reka ndadijane kwishira hamwe impamba y'umunsi uyo muntu akavuga ati zino mpudu reka ndadijane kwishira hamwe hanyuma ishira hamwe rizoduga ryambike bano bana tuge nitubasaba ngo ibiki hanyuma turabe ingene twofashanya nk'abarundi n'abarundi kazi amen hanyuma n'abavyeyi bareze bano bana muhaguruke mukore nico kintu nanye ndavuga ntimwitege imfashanyo za buri munsi abarima murime abacuruza mucuruze aborora mworore kugira abano bana babandanye bagirane babaho natwe nkishira hamwe tubandanye natwe dukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo turabe ingene bano bana bazobandanya babaho
okay utubwo bwa kamikazi mwabwumvise nuko bimeze ariko rero kamikazi ndazi bimwe mu byo ukunda gufasha impano ndabeshe
yego
je sinzi ko muri aba bana n'abana bazi kuririmba abana bazi kuririmba aratwaranye ko numva zo kuturirimba indirimbo ya kamikazi zishaka tuturaye gutwotora impano ngaha z'abana bazi kuririmba
amena divina rihe gabana
arutwana ntabana ngaha abana ngaha bazi kuririmba bazi kuririmba uturirimbo twa kamikazi cyangwa uturirimbo ndatse
hanyuma arankoze ku mutima numva bano bana b'imfuvyi divina rihe ni umukozi w'impamba y'umunsi ari hehe divine n'umuririmbyi divine agenda abategura iyi ndirimbo tuzoyibone yasohotse dukomere amashyi imana bano bana b'imfuvyi bo muri mu ntara ya kibogoye tuzobona indirimbo yabo divi tuzoyibone ego hanyuma ego wowe rero urabavugiye hanone nawe bemerera ikintu
jewe ya genzo za kwerekana ko babiririmbye ko babikora Okay. So ebale mwavyumvise rero nari kumwe na Kamikazi Sandrine. Mad agasuni karuga cyangwa se akajya mu gusozera kurugwa kuraba abana kubadukurikiranye eka no kumpamba y'umusimu rusange.
Akajambo novuga kanyuma yo gusozera nuko nobwira abano bana badafise ababyeyi bose mbere n'abafise umwe bagira ukwihangana turafise Yesu turafise data wo mwijuru niwe wese w'imfubyi niwe amenye ingene baryama niwe amenye ingene babaho kandi kino bahanura bazoja kwishure bazohura n'abandi bana babaca intege ariko ntibabaca intege Imana nimenye ubuzima bw'umwana w'umuntu Imana nifise ijambo rya nyuma ku mwana w'umuntu Imana nituma ibintu biba kandi Imana ituma ibintu bidakoreka rero n'abantu batera intege ntibihebure bashishikare bige niwe Burundi bwejo
amen
hama ico noterera ku mpamba y'umunsi nuko natwe twoshishikara gusenga Imana ikadushoboza uno munsi dushoboye gufasha abana 52 ndivuza ku uwo mwaka igihe Imana tuteyiteka iduhezagire n'utarose uyu munsi nawe azogira ica tahanye mugire Imana ibahe umugisha
Kamikazi agasunika rugi nawe
hanyuma jewe nkuko nabivuze kumbure hari abantu baza kuvuga ati none yatubwiye ko bakeneye two kwambara bakeneye idunu reka sabe madame la directrice w'imaba y'umunsi atangi nimero yiwe kugira ngo ukeneye kwambika abantu bana azomurondere hanyuma bizogende neza
okay voilà directrice ndabugize ni sawa icara hanye ni icara abana mwigirane no twakira directrice wacu directrice ni mwari
natwe na mahoro
ego utwara yaze ryari urya munsi tuyagana Sandrine hari ya twayaze gato ariko ntacho batubwiye ati iri integor rijeriva ibukuru budushaka nimero ya telefone kugira abantu bose bashaka gufasha impamba y'umunsi cyangwa bose baje gufasha mu bikorwa by'impamba y'umunsi bakoronka ibyoroshye
ngo nimero 61 285 61 285 303 harabatazi hirondereka ndayisurimwe mu gifrance soa santeye
285 abantu b'ubwoko bwo bama kalite yose hari umuntu aza afise ishavuri nyaruka hari umuntu aza azanye utuntu mbo uko bingana kose azumuntu byatanze byose turavyakira turavyubahiriza ayo ugasanga umuntu aje konyera zigenze nyamukayanje atatu shaka byatware ashike ariko mungu asanga mu mpamba y'umunsi mfise gahunda yuko murindire amakaye ibihumbi 10 kugira muzobahe benshi abantu bose muri system zose muri iteguye kubaki
turabiteguriye nishi Imana yaduhamagariye yego
challenge cyangwa se ingorane muzohura na cyangwa basizo tukifuje ariko murazi bikorwa by'Imana ni buri bigeragezo navyo muri tegure kuvyaki
cyane gose
Sandrine batangiye no kumunyuzura Sandrine
nukuriza miniko ndakomeye ntigeze bimbabaza bijya bintu jewe ahubwo nasubire na kandi mubwira subire
binyemerere ndabyibutsa abantu
byibutse
amfete impamvu je vuze ko Sandrine batangiye kumunyuzura antuka ari kubibwenda ubwo byiza byose bituza kujya mu tuntu tuwambuze amfete Sandrine yakoze ikiganiro acavuga ati abantu bose
yari
ari conference
ingo niwe wari wayiteguye ingo
bisigure ni urumwatashe
kumbure birakenewe mugabo itariki iraza kunsiga gato ikurabona mu mutwe dukora ibintu byinshi mugabo ikiganiro ku bamenyesha makuru cyateguwe n'impamba y'umunsi company cyo kiganiro cyakubereye muri hotel Sucre du Nil aho rero impamba y'umunsi company aba bayirongoye Sandrine na Byizigiro Agnes hariya bashikirije imigambi bafise hamba baravuga bati nyamara rero hamba vuyuka Imana yaduhezagije umugisha tukaba hariya muri Amerika tugakora tukaronka uto tudolari dukeyi tuza tugateba natwe tugatafasha yabandi bana b'i Burundi ati natwe turashaka yuko tutorinda kurindira nayo madolari tukora tujya kuza ati impamba y'umunsi yafise umuntu ayiserukira hano mu gihugu ariwe ndayemeye Selina bazo turuguruye ibikogwa by'uburimyi kumbure n'ubworozi tuzorima kandi tuzokorora mbere mengo vuba biratangura hano mu nyine ko mine ya bukeye kurima no korora kugira ngo naho batoro nkayo madolari ngo barinde kuyazana bimbuye bazogira impamba y'umunsi bazanira abana gaceri bazanira umwa abana utuboga bazanira abana agatoke gucyo rero ati bujya biragoye kuba twovuga Yesu dushonje aho rero hari umuntu ati yavuga ati atakata amasegonda 18 gusa yako gusa acaba ngo aba bantu rero ngo bari kubo barasabisha impamba y'umunsi mugabo rero sandiri ngara ifise icyo bivuga ko kuko babo uyo muntu wewe kumbure
yakavuze gute
yavuze yakasa ku kantu k'amasegonda 18
uvuga gute
ngo kavuga ngo nta twovuga Yesu dushonje abikura mu kiganiro cy'isaha yose irenga
aho nyene rero urakoze mutama wanje wa wahaje akazi ka nimwovuga Yesu mushonje ikibazo cyakiza nga gusonza gute twisigurire gato
jewe nariko ndavuga yuko dutegerezwa gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo ishira hamwe ryacu ryaguke kugira ishira none nk'ubu jewe ishira hamwe ridakoze ibikorwa by'iterambere bano bana tuzobagaburira gute tuzoza tubabwire Yesu arabakunda hanyuma bamaze iminsi 5 batajya bazo twumva bano bana dutegerezwa gukora ibikorwa by'iterambere kandi dukoresha amaboko yacu kugira ngo ishira hamwe ryaguke mbere rinateze n'imbere n'iyindi miryango hanyuma uyo muntu rero
wari gusaba iki rero exactly
Just nari ko ndasaba erega ba donc navuze ngo ishira hamwe twari ko dusigura igice cya gatatu cyo kwiteza imbere yuko dutegerezwa kwiteza imbere kugira ngo ibyo bindi bisata bibiri byo gufasha imfuvye hamwe n'ivuga butumwa bizofashwa n'iki gisata cy'iterambere dusenga dukora kuko dudakoze tuzobaho gute Amen. Dutegerezwa kugira ne gu?
Gukora.
Ba mama mutegerezwa kugira ne?
Gukora.
Ya, dutegerezwa gukora kugira ngo turonke amafaranga. Twebwe ntiturindiriye abazungu. Amaboko yacu ya a, tuyakoreshe turime. Abintwaro ngaha mu kiboko mu ndonderera imirimo ishira hamwe rize yigure basi twirimire twiyororere hama turonka amafaranga
urakoze cyane kamikazi sandire rero wabivise yago naka challenge kamubaye ko kandi karamutsitaje ariko nyine abakozi b'Imana nyine baravyihanganira nta kudi ndabeshe
twarabisengereye
Okay, sawa. Kamikazi.
Mama yisa mazimisa kumarira. Kubera bijya bindi. Bari muliza mtoto wetu.
Ati jebe mukura nita kundu muteka mitwe. Urumva ave niko niko ariko asigu. Okay, sawa. Mu gusozera, kamikazi nuko abana uko biri kose barakeneye kumva kazi kawe. Urazi kuba uri kutari utaririmbye. Abantu re bakeneye kumva baririmbire, bareme, baryohegwe.
Reka kurira. Ahubwo humura kuko ivyubona nivyigiye gito iravuga iravuga iti nzakukomeza nzobana nawe gushitsa reka kurira reka kurira ahubwo humura kuko ivyubona nivyigiye iravuga iti
Yori hit song yori hit song nabana barayize nuko nabwiye baturimba akarimba ka kamikazi barekauka natu kamikazi ndagushimiye
yaje ndagushimiye
ndyohewe antuka ariko biraryoshye vuma kumva ukora iri ndirimba abana bose bakabayizi bose
Amen.
Okay, murakoze cyane rero kamikazi Sandrine ni twari kumwe twari turabeka igikogwa yariko arakora cyo gushikiza amakaye ama uniforme ibirato amakaramu amakreyo eka ibindi n'ibindi byinshi byangombwa by'ishuri sinzi ko ama minerval yatanze ama minerval nayo
izake ni wazo yazana
ndakundi kintu twengaka Okay, so merci Salah. Gira subscribe like na shine Isaac TV. Nuko turi kubana na Kamika Sandrine na ni sister wanje turi gyoreraga murabizi. Merci beaucoup in Isaac TV. Subscribe like na share. Kugira bigano bishikire benshi cyane zabantu muri America murakunda Kamikazi. Isi yose muramukunda. Tumushikire rero mu kugwa vyiwe na cyane cyane mu kamuzi ko ari vyajejwe yari hayi ntumbero ni nyene tishikire. Abamutera amabuye nabo nimba ari byo mwiyemeje mubandanye ni kubabariyo bazubasama ntakunda ariko abiyemeje kumushikira abandi bamushikira kuko nivyo Imana ishaka. Merci beaucoup Jinzo as a classic Akim Junior ni yari gufata kamera. Bye.
Isaac TV.